Jandibuka ninde ninde yangoheye wigeze gukina ni ninde mwari kumwe kireko
kireko
kireko zitwa kumengana ibyudu umwe avuga ngo ngusengero undi ngishenge
Ashode kama mama yavuga ati hari mu rusengero muri tengo hari mu isengero ko hari mu rusengero eh hari karibu naririmbye naririmbye karimba kimana
eh washaka kuduha gatoyi
kavuga ndi kumwe na Yesu ndonye ngomezi kamwe satani ndakitabuho mam ntagahonyora ntagahonyanga mwizina rya Yesu
umunyare n'umukifane
umunyare n'igiti igiti kize kivamwo autumenga na mata
amata
muga turababa
amagira bayita umunyari apa numunyari
numunyare umunyare buja
ndakine nk'umukinyi ntajewe ndi ngaha nkinisha kantu kamwe ubona woshobora
eh nokinisha kantu kamwe mushatse omenga ni muremure ninzu inzu za kera bazi bakankumura ubwo buryo ugasanga bagize ikintu bagashinga ku biti
bagashinga
ku biti bagashaba n'ibyatsi ndacemera nk'uwo mushatse wawe
Isaac TV.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Vous voyez là où la vie qui gagne. Je tiens à vous dire que mon amour me donne des messages dans le chemin. So, nous aussi, dans les rues. Ce qui me coquine de quand d'aller consulter les stocks. Nous aussi, les tout huit, tout comme nous sommes. Dans le sens de handhome, on a ni hésité à ne pas on reka tumuganiriza tubwe ibyo yarimwo muramuzi n'umuntu wanyu mutama munyare reka mbanze ndakuramutse
naje ndabaramukije ndabahaye mwiriwe nongera ndamusaba ariko baraturaba namba bari ku mugoro wa canke namba bari mu ijoro canke bari mu gatondo guko bari nuko tubibagikoreye nuko nyene kandi mara murakoze cyane nezerewe kubona ni kumwe n'umuntu anezerewe sobora kunezerewe
kuba nko muntu yoba aya mugabo sinavuga ngo umuntu ngo yabatakuzi nta antuka vraiment umuntu w'umuntu wundi kandi akunda uburundi nta numwe atazi atabatakuzi nagresha akakumenya eske munyare d'abord ni izina ryawe amazina ababyeyi bakwise canke ni igibikini
munyare si izina ryanje
izina ryawe gikuru
ni izina yanje ni ndaruzaniye deo Dans le monde, byari bitangaje kandi byari bibabaje ama rero icyo gihe hariho umuntu
bace barabikunda
bace barari nyita kubera hari wundi yangu umugi yitwa munyari
aho waruba
bace bagitira icyo tsinari
none wahavuye uri kunda cyangwa irya mbere ntaje wakunda
bwa mbere sinari kunze ariko navuye ndari kunda kuko bwa mbere barari nyitanga cyane niba kugenda byari bimeze gihe nari kunda kintu
nawe ugasanga wabigize una
ama mugabo rero mvandi ibuka yuko umunyare nawe bagushinga mukarimbi
umunyare n'umukifane
umunyare n'igiti igiti kize kivamwo autumenga na mata
amata
muga turababa
amagira bayita umunyari apa numunyari
numunyare umunyare buja ama rero ico giti baragishinga hagati mu rubibe kugira abantu nibashobore kurengeranira mwaguma ubunda gumiwe
nawe tuva muri ayiko
ntarabikunda rero
iyo tari kunda kuno rekigeze umustari
nireka rero mbe umunyare nyene wo gutandukanya ikibi n'icitsa habe akarimbi
Jandibuka ninde ninde yangoheye wigeze gukina ni ninde mwari kumwe mwari kumwe na yitwa gute yitwa gute
ngo sinzi yano yitwa vyunga ico gihe mbwa ebe yakina yitwa
yitwa ndamwibagiye
kireko
kireko mwega mwe zitwa kumengana ibyudu umwe avuga ngo ngusengero undi ngishenge
Ashode kama mama yavuga ati hari mu rusengero muri tengo hari mu isengero ko hari mu rusengero I'm going to say,
Plein de vangis.
Ok. 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 Ok.
Donc nta numwe asigaye muhira.
Ari usigaye.
Umwe.
Ari usigaye.
Warayize neza mutama. Ndakeneye kumenya ko yako ndazi amasengero yo bakizwa kenshi. Usanga ibintu byo gukina cyangwa ibintu bya entertainment bata. Umenga nti babyakira cyane. Est-ce que inyuma yo gukina uriri ugira umengura umusani? Nta majambo mabi yavuzwe mu ishengero bakuvuga bavuga ngo ngo umuntu arakijijwe ga abantu barugo.
Eh bizaba abantu bashobora kuvyumvira bakavyumvira ko mugabo rero kuba ari kwihenda kuko mu ishengero iwacu nyine basanzwe bakina amateatre. Teatre nabo bakina kujya nyine bakina abashobora kwerekana umuntu ari umugabo ari mubi cyangwa umugore ari mubi ama bakerekana ko byari bibi bakerekana nyine umuntu yo mera neza. Urumva rero je niyo nkinye bagomba kwerekana ko ivyo nagize ari bibi hanyuma iyo nakinye bibi ko nkacarerekana umuti wabyo ko ari kubivamo.
Yeah.
Eh nuko nyene.
Ndakeneye kumenya uri kurakina. Isene kuvuga ikina yakugoye nyene yakugoye gukina yakugoye iyo bari.
Niyo nyene nakubwiye kurumva gukina witwa ko wanyoye urumogi kana tako uzine ngene runyobwa byari bigoye cyane
byari bigoye ukuntu wizigiza ukuntu nyene
kandi abantu barabishimye ati nivyo kweri umenga yari yanyoye urumogi
nyene yari yanyoye urumogi isene ndakene kumenya isene na utoki ukuntu yo bimeze
isene ntokina ni uko no himiriza abantu ngo bakore ikibi
apano himiriza bon urashaka kutaba uri kurabahimiriza amasene yose yo
bashaka rero yose nakina rero kuko iyo bimeze gutyo mugasino bwira abantu ngo biva ku nyasene ngene ndiko rikorayikina ni kubanza kuraba ko harimo impanuro atazi rimwe sino bashobora kugira
donc wewe kugira uje gukinira umuntu banza kuguha script bakara
ukara
ibyo bivuga
eh ko hari gihe tusanga turi ko twamamaza abarozi tuberekana ko bafise inkomezo bafise ubushobozi bwa sino
kino eh
izo zishobora kubikira mugatwerekanye uko umurozi ukatwerekana ko mu nyuma haje ikindi kintu gikaje kimutsinda ushobora gukina mu nanje
atari uko ntukina
atari uko sigiye
aba bavuga ngo umukini nyama yiteguye
eh nkwiteguye
yabo ama yiteguye ndakeneye nk'umukinyi ntajewe ndi ngaha nkinisha akantu kamwe ubona woshobora
eh nukinisha akantu kamwe mushatsi womenga ni muremure ninzu inzu za kera bazi bakankura ubwo buryo ugasanga bagize ikintu bagashinga ku biti
bagashinga
ku biti bagashaba n'ibyatsi ndacemera kuri uwo mushatsi wawe
Oya, jaha n'ubutanga nishije urambi.
Nta nizo wabonye ubwambere. Izo nzu wari zibonye.
Oya, izo nzu nta moyo wonye ndashaka kunda zibona ariko.
Ndashaka kuzibona mama ari mafoto ya.
Eya. Ndakeneye kumenya rero kandi. Est-ce que ikintu mu byo uhereye muri ninde kuzubu? Urumva ikintu warose. Chanque maze kuronka cyane ahantu maze kujya ukibaza kuko kironka cyane wokibamo.
Misangwe je stumva ko ari ibintu byinshi narose. Ibintu narose no gukundwa n'abantu.
Eh
kandi ndakuko cyo kintu kizimvye. Kuko hamwe umuntu yoca hano bakagira baravuma. Ndazi ko yoba baracane gusinda. Naho wowe kugira ati baguha umuduga wewe. Usohoka mu bacu bavuma turaga futa abayi umuntu bakagira gute.
Ndazi ko bakamene kuri akagogo.
Bakamene kuri akagogo. Uba baracane. Umvuto kuvuga no funda ubura. Urumva je raho ntiye. Ari basasira bakaneze ubwo bakanda mutsamwe mbere ngo twifotozanye
n'abandi bikira. Aho cyose na matese.
Icyo umva ko atari kintu kidasanzwe. Abantu bamwe bati akira gafantu nywe abandi bibiri gutyo gutyo gutyo.
Ya haja nuvuga ingabire ya mbere reka mvuga uko ingabire ya mbere umugisha wa mbere n'abantu kuko abantu nabo baguha ibintu.
Eh baguha ibintu nyene. Ibintu ama yo ukino bana narose nuko sisonza n'ukuri. Tanzania nyumba. Yeah, ndabwo nibyo
ndi. Nibyo ndi. Aba fise ni bintu ariko ugasanga ibintu byo kujya.
Ego barabibuje.
Ndakene kumenya no vuga gute. Umuntu muri bajya mwakinene ninde. Umuntu yakorogana cyane.
Yakorogana. Misanzwe. Muri bajya abantu ntibakorogana. Nabantu usanga bameze neza.
None kumenga, je ko akandi bazikora.
Bijye n'ibyo baba bariko barakina, baba bariko
barakina. Ujya wa mugore yitwa gute? Ujya mu
Aha usanga
Adrienne.
Adrienne.
Adrienne je n'uwonye meza gute, sinibaza ko yobatekereje.
Urya n'umuntu atekereje atunganye neza kabisa. Ameze neza. Ariko ari karakina urumva cahinduka akasa n'ivyo ari karakina. Kandi ari karakina byiza saga tekereje nkuko atekereje nyene.
Novuga iki amatsiko ya nyuma fise muri Time TV wala novuga gute warakinye nyene uvuga nk'ukuvuye hanze kandi uzicyongereza wo bukizi nibyo cyane nako
icyongereza nziga tujambo nyene navuze
nta nagato
oya utujambo turenga tumwe tubiri dutatu ya nta tujambo nta cyongereza je
basi gifaransa urakije
igifaransa nacyo nyene nacunze
so tuko turarangiza ikiganiro ni iki wosaba n'uvuga abakuzi ba Isaac TV wongera kumbure wabwi wibutsa canke sinzi iki cyo wobasaba canke wobabwira canke wamenyesha
babwira yuko TV yanyu boyikunda kuko harimo ibintu bifasha harimo ibintu byo gutwenza abantu bakanezerwa hari inkuru n'ibindi byinshi
no kudunza impano
eh bubashero bagira subscribe kuri iyo ntuze yanyu subscribe.
Okay.
Your TV and you watch your card. How can you imagine
now?
Wait, I'm not going to get a card. Could it? There were Munyan and Wednesday, and you would say, but get a subscribe.
Subscribe.
And you might be sure to get an avant if you can go.
But I'm not going to get a like, but get
a comment. It's embedded. I'm a kid of Girano Co.
Gishash was fitting, and how could your channel hour?
Miss Sanya Bushirako, Ivindi, to Shakundi, but Miss Mikkei. Nshireko n'utundi tu comedy nka dutatu Miss Mikeya nyene itarenza nk'indwi zibiri cyangwa zitatu hanyuma ukine no sabari abantu usanga nubwo ndiko ndabikora nta buryo mvise nta kiri agakamera ndaga kugakotesha n'uduki hari abantu bavise ibintu barunze urabona ko tuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana hari abapastori bavise amakamera barunze mu mazu yabo nibaza ne dukore ibintu by'Imana
kwa Imana
n'abandi bose bazi dukore kwa Imana tukikora uturirimbo dushasha twiza kandi tumeze neza bafashe rero murakoze
reka ndagushimire cyane ndibaza twaganiriye neza so abakunzi ba Zactive mwabyumvise yuko bimugora muri kamera bimugore muri byose byinshi ariko ufite umutima w'urukundo canke uwuzi ko hari icyo yamufashije nyumba ari gutwenga canke guhindura mind agica fashije ndazi muri abana beza abakunzi ba Zactive so ndabakunda cyane mugiraho mubaho mubandanye mudushigikira mugende kuri channel yiwe mugire subscribe mugire ama comment yamu mushigikire nkuko mumukunda hama natwe muri gwa rukundo nyene kwa kundi nyene murabizi so kuri micro yari mu centre la Talita behind camera Juma Jux ciao ciao
Isaac TV oh.